Kosisu, ko paumoona, ke tui whakarebelea, he punope ki ai kotoa, he whahinga amulea. Kai ai hō, hono waka nui, hono whamalo ia, na ngātu hangi haka kāra o whakatūpsi e fia. He tū pupe e monu ia, ha potu tene au ki ai, hange hango uhe ina, o lahi hono kākuaki. Jisu, ko rā lahi, ko e māma, ko e māmani, ke ke uro pia mehe langi ki ate ki mātolu. O mau whamalo ho kau mo ki mātolu, o mau ilo i hono lelei he o ku mau mau lota e mea kotoa ho mau ngai whamiri. Hai si ai, ai koroni whakataha mo kau tonga o nau whi tāngu tu i he funga makani. Whi lau ko i Manuela ko huafa ia, ko si hova si ai la koe, he o kuke siofi mo tokonaki lelei o tuku koho mau inasi. Mālo e ki ho ofa, mo omi lau maari lelei, ke mau Hawaii. Whakamore mori ki ho afio i loto tatauna, ho sio ki he mau ngā ue mo e tō onga, i he whakakau kau mo e tau hiwā, o ku mama o kotoa pē, i he mau ofi atu o ku mata a ai e mau wangahara, o ku mau hora ke tō i kakoko ena, whakamore more i e mau tarangata a, whakamore more i e mau wangahara, eiki fonu i he mēsi mo e alo ofa, whakamore more eiki ki mautoru, whakamore more ki mautoru. O kuia ia e whaingatā whā māni lā, pēr o mau mo ua ai. Hange o ku hanga kehe ho fofo ngā, o ku mā e funga o e fonua. Hange o ku ngau e ho tōku kupuna, o ku whahi mai e makana, mo lulu e fonua. Pēr o mau mo i tai iri, o mau mo i mana wahe, ko mate ena a ho mau whiri whakamo i o fotu mai. O mi mua ha mau tāku aki, pia ke mēsi mā ki mau tōru, ke mōre e mau iri fia, pia mate e sem korona, pia hoko atu e mau o tū ke o tō mo ui, pia koho whina ngā rō ke mau mō ui fōki. O mau rōtu ke whai tāku i kina mai e mau whai whikau whai tek, pia mō i mānawa o kua manaki ke tō, whai tāku i kina eiki ai kakai ke whanongoa a ho wholofora. Tāku i kina eiki mau tōru pa whai o mau whakamonu i a, ki mau kei hoko pē koho whānau, pē ke a whia o koho mautu i mō whakararoa.